Yimwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti banywanyi mu duteza amatwi ni edirwe mu basuza kandi bayikaze makuru yacu. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na Alois Bigirimana.
Mwaramutse Edi namwe mu duteza amatwi muraka kanya. Muri Afrika umuhinga w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu by'agateka ka muntu asaba itohoza ryihuta ku byagirizwa abasirikare ba Eritrea ko bahunguye ku nguvu impunzi z'abanya Eritrea baba mu ntara ya Tigre iri mu buraruko bwa Ethiopia. Uwo muhinga Mohamed Abdelsalam Babiker yabibwiye akanama ka ONU kajejwe iby'agateka ka muntu. Uwo muhinga avuga ko igihe intambara muri Ethiopia yatangura impunzi z'abanya Eritrea barenga 96,000 bari mu makambi ane. Babiker yavuze ko akeneye ko abategetsi ba Eritrea bamuha uburenganzira bwo kwinjira muri ayo makambi no kubonana n'abasaba ubuhungiro bari mu makambi yaho. Ntacyo leta ya Ethiopia ndetse na Eritrea baravuga ku byashikirijwe n'uwo muhinga. Umukandidata avuga rumwe n'ubutegetsi bwa Nigeri Mahamane Usumani ejo ku munsi wa gatatu yatangaje ko ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ko yarushije amajwi uwo bariko barahiganwa. Avuga ko ibiharuro byatororokanijwe n'abari bamuhagarariye muri ayo matora byerekana ko yatsinze ku majwi 53%. Ibiharuro by'ifata kibanza byatangajwe na komisiyo y'igihugu ijejwe amatora Seni biha uwahoze ari umushikiranganji w'intwara mu gihugu hagati Mohamed Bazoum amajwi 55.75% na Mahamane Usmani agahabwa amajwi 48.25%. Mu matora y'igice cya kabiri yabaye ku munsi w'Imana. Ayo matora yavuzwe ko ariyo ya mbere azoshikana ku ihererekanya ry'ubutegetsi muri kahise ka Nigeri yaranzwemo ingeso yo gufata ubutegetsi habanje kuba za kudeta. Tukiri muri Afrika abasirikare ba Ghana barateye bongera barugara ibiro by'abaharanira agateka k'abaryamana bahuje ibitsina ku murwa mukuru Accra ejo ku munsi wa gatatu. Ni nyuma yaho abanyepolitike hamwe n'abarongoye amadini basabiye ko ivyo biro vyugagwa. Kuryamana kw'abahuje ibitsina ni icaha gihanwa muri ico gihugu co muri Afrika y'uburengero kandi ababayeho ubwo buzima barakumirwa mu bandi. Umuyobozi w'uwo murwi w'abaryamana bahuje ibitsina Alex Donkor yavuze ko kubugarira ikigo biteye kubiri n'uburenganzira bwa muntu. Umushikiranganji wa Ghana ajejwe iby'ibitsina iby'abana no gukingira imico Sarah Adwoa Safo yavuze mu ndwi iheze ko ikibazo cyo guhana abaryamana bahuje ibitsina kidaharirwa ko kuko akaranga n'imico by'igihugu bitavyemera. Ibitigiri by'abanyororo bafiriye mu midugararo mu mabohero ane yo mu gihugu cya Equateur ejo ku munsi wa gatatu byashitse kuri 79. Imiryango yabo iriko irasaba ibisigarira by'ababo baciwe ibihimba by'imibiri abandi baraturirwa. Ku munsi wa kabiri uburongozi bw'amabohero bwavuze ko bwasubiye kugenzura ayo mabohero ane yabereyemo imigumuko arimo abanyororo barenga 2/3 by'abafunzwe mu gihugu cyose. Perezida Lenine Moreno yategetse umushiranganje wo kwivuna abansi kugira umukwabu w'abanyororo batunze ibirwanisho mu mabohero y'igihugu. Yavuze ko imidugararo yo ku munsi wa kabiri hagati y'abanyororo byakozwe n'abo yise imigwi y'abicanyi. Mu mwaka uheze yaratangaje iminsi 90 y'ibihe bidasanzwe kugira atururuze kandi ashire ku murongo imigwi y'abanyororo bicana hagati yabo.
Alois Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. inshuti zacu iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose amakuru yo mu biyaga bigari Abahanga mu bijyanye n'ibidukikije mu Burundi bahangayikishijwe nuko ikiyaga cya Tanganyika gishobora guteza imyuzure idasanzwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 bishobora kuviramo abantu benshi gukurwa mu byabo cyane abubatse mu nkengero y'ikiyaga
saba yuko cyane cyane abategetsi kuko ni bo novuga rero cyane abajeje gutunganya ibisaga n'abategetsi n'ukuri ntibaze basubiye gutanga ibibanza ahantu hatubaga
uwo ni bwana Bernard Sindayihebura umuhanga mu by'ibidukikije mu Burundi Muyandi makuru igihugu cya Tanzania gikomeje kwimurira bimwe mu bikorwa byakorerwaga mu nkambi ya Mutenderi mu nkambi ya Nduta biri mu rwego rwo kwitegura gufunga burundu iyo nkambi ya Mutenderi bitarenze ukwezi kwa gatatu uyu mwaka izo nkuru n'izindi ni mukanya Mu Burundi guhera mu kwezi kwa gatatu komisiyo y'igihugu ishinzwe ibibazo by'amasambu n'indi mitungo CNTB izongera kwakira ibindi bibazo bishingiye ku butaka mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda yaduteguriye inkuru irambuye
Umugudu jo gutatura matatu y'amatongo n'andi matungo CNTB Commission Nationale des Terres et Autres Biens watangaje ko ikiringo cyo kwakira ibirego kirangirana n'uko kwezi kwa kabiri Félicien du Burundi amenyesha ko ico umugwi arongoye ugiye kwihutira ari gushira mu ngiro imanza zamaze gucibwa no gutatura matati wamaze gushikirizwa itegeko rigenga umugwi gerekana ko mu kwezi kwa gatatu mwaka uza w'ibihumbi 2022 ikiringo cha CNTB kizoba giheze
umugwi CNTB nta birego bishasha uzosubira kwakira inyuma y'igenekerezo rya 13 ntwarande 2021 abafise amatati y'amatongo inyuma y'iyo genekerezo bazitura amasentare asanzwe umugwi CNTB uragabisha bo bose bahagaritswe kurangurira ibikogwa mu matongo arimo amatati akica amatwi umugwi uboneyeho kugabisha abiteza utunyoni ntibaze gutora ingingo ngo barindiriye ko ikiringo cy'umugu kirangira kugira ngo bace bitura amasenta
no mugwi utegekanijwe n'amasezerano ya Arusha hamwe n'ibwirizwa wa shingiro igihe washigwaho mu mwaka w'ibihumbi 2006 wari wahawe igikorwa cyo gutatura amatati yadutse hagati y'abarundi bariko barahunguka bavuye cyane cyane muri Tanzania abenshi mu bari barahunze ryane za politike zadutse mu mwaka w'igihumbi 1972 n'imyaka yakurikiye basanze amatungo yabo yarifatiwe n'abandi bantu uwo mugwi usigura ko mu matohoza wakoze wasanze bamwe bari barahawe ayo matongo n'amazu na leta z'ico gihe abandi nabo bakayagura uwo mugwi uvuga ko wewe urongoye ukijaho Padiri Asterkana yashiri imbere ukumvikanisha bahungutse n'abasangwa itongo rimwe rikagabugwamwo kubiri yamara mu nyuma abanyepolitike batandukanye n'amashirahamwe yigenga baremeje ko batangajwe no kubona iyo ntumbero bita ko yanywanisha abarundi yarasezerewe abenshi mu basangwa bagasohogwa mu matongo baba bamazemo imyaka irenga 20 abahungutse nabo bakayahabwa honorable Charles Nditije umushinga amateka w'umugambwe iprona yabaye mu bambere biyamirije iyo ngendo kuva mu myaka 10 iheze kuri mikro y'ijwi rya Amerika uwo ubatavuga rumwe na leta aheraho avuga ko uwo mugwi CNTB wacanishijemo abarundi aho kubanywanisha
tacuwamariye abarundi kuko hakubatatura warabateranije gihe cyose yagomba kwegurira amatongo canke amahini matungo abahungutse abasangwa bakaburiramwo byose ugasanga rero bizanye akaguma mu gihugu hakuzana ituze mu gihugu byongeye barabuza yuko abantu yabo umusangwa canke uhungutse bakagabura bakumvikana ivyo byose bace bayisubiramwo pamenga umusangwa ni nyakwangazwa kandi hari yatekanijwe indishi yo gushumbusha yaba umusangwa canke yaba uhungutse mu gihe adashoboye gusubira mu vyiwe
Félicien du Burundi we abona ko umugwi arongoye ahubwo bashize imbere gusubiza ivyabo abari barabinyazwe
ibyo sivyo ahubwo ico dukora mugihe ishigwa mu ngiro ry'amasezerano ryagenze nabi turabisubiramo umugu sentebe utunganiriza bose utarabye ubwoko intara cyane kamwana wa mama ico uwituye afite uburenganzira arakironga rero ya sentebe dasanzwe bace bayishira kugira ngo babidoga nabo arushijwe mu cambere agena mu cakabiri no mu gitata cakabiri arushijwe arafite uburenganzira bwo gusaba umushikiranganje ubutungane yuko bosubiramwo ngo rubane
abanenga ibikorwa bya sentebe bahamagarira leta kudahirahira ngo yongereze ikiringo c'uwo mugwi
nta kiringo warukwiye kongega uyo mugwi kiretse bahinduye itegeko riwugenga nabawugize kugira ngo ntibatamikwe ibyo bakora n'umugambo uri ku butegetsi CNDD FDD
umugwi sentebe wowe wihamanuta meza kuko kubw'abawurongoye mu myaka 15 iheze ushizweho wakiri ibirego birenga 60,000 ibice birenga 70% vyayo matati yaratatuwe ku rundi Rwanda ariko abandi babona ko uwo mugwi waje gutunganiriza ubwoko bumwe bwiganjemo abahutu bari barahunze ari benshi intara zivugwamo amatati menshi y'amatongo ni Gisagara ca Bujumbura intara ya Rumonge Makamba Rugigi Rutana Cibitoke na Bubanza Pyeklaveni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
mu Burundi bamwe mu bahanga mu bijyanye n'ibidukikije bahangayikishijwe nuko ikiyaga cyatanganyika gishobora guteza imyuzure idasanzwe muri uyu mwaka w'2021 bishobora kuviramo abantu benshi gukurwa mu byabo ni inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanije n'abakunzi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Tungimana uri Kigali mu Rwanda
Murugendo wa muhinga mu bidukikije aherekejwe n'amenyesha makuru mu mazi cy'agatanganyika yatangaje ko hari ibimenyetso byerekana ko amazi cy'agatanganyika ashobora kuduga cyane uno mwaka Bernard Sindayihebura avuga ko bishobora kuva ku mvura izogwa ari nyinshi mu mezi ya mbere uno mwaka agereranije n'iyaguye mu mwaka uheze
Uno munsi Tanganyika rugeze ku metero 776 n'amasantimetero 6 ko imvura igwa nyinshi ivuye muri Kongo ivuye muri Zambi ivuye muri Tanzania no mu Burundi nyene kwaraduze 1962 rushika hejuru cha 64 rero Tanganyika imyaka 57 iheze rero wasiye kuduga imvura niyagwa nyinshi ruzogera ku rugero runini ya cyane ruruta ubu twabonye ku mwaka weze aho rero abantu bari mukinindo kibengaira waba baraduga kugira ngo ivyonore karabe bike yaca
ivyashikirijwe no muhinga bitanguye kwibonekeza ku nkengera z'ikiyagatanganyika inyuma y'abanyagatumba mu ntara ya Bujumbura abamana intekera ku mutwe kubera imyuzure hashikiriwe aba bakuruhande w'igisagara cha Bujumbura ni nko mu duce twa Kibenga Kinindo na Kabondo amazi yatanganyika atera yegera amazu babamwo aba ni bamwe mubayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika
bona muri iminsi menga amazi yabaye menshi kabisa ko turate ntawe twahora tuzi kwarorogera turabona ko hoba hiyongere ko nk'imetero nka 30
nawe tudituwaye twahora ku isi kuva na kera twari ku mucanga ariko baha amazi yongereye twatwawe
cyangwa ko yahora kera ubiri kiba duhungura ikisubiraho yahora kera n'ahandi atagikozwe imbara rigiye kugwa amazi yashikiriwe so abantu ko arimuka nka bose ari yahose ko arimuka ari yahose ko arimuka
bariya nta kirimwo
twavuga vrema kari bari giye kugwa
sinaje nk'ahantu mba mu rupanga amazi ariyo
hajya nyine hajya hijya urabona ruriya ruriya ruta ruriya hariya ruriya ruri mu mazi hajya ani ku biro bya ASF
umuhinga mu bidukikije abona ko ingaruka mbi zishobora kuba nyinshi kubahawe amatongo ku nkengera z'ikiyagatanganyika Bernard Sindayihebura asaba barongo ibisata bijejwe amatongo kudasubira gutanga amatongo mu bibanza atari byo kubakamwo
dusaba yuko cyane cyane abategetsi ko nibo novuga rero cyane abajeje gutunganya ibisaga n'abategetsi n'ukuri ntibaze basubire gutanga ibibanza ahantu hatubagwa mwarabonye kuva 2018 nuko tutaraharura ibintu byoronekaye n'amafaranga menshi cyane twagushobora gukoresha ibindi kugira ngo duteze imbere igihugu rero bose kuvuga ko ari ukubatera ubwoba mwumva ko nama iminsi yose n'amampima birateye ubwoba kubera kuko no muri iyi minsi duga amasantimetero 6 mu kwezi kwa kabiri nukuvuga yuko azoza araduga mu kwezi kwa kabiri nuko gatatu kureka mu kwa kane rero
saba afise uburaro gusa bageramiwe n'imyuzure iturutse ku mazi y'ikiyagatanganyika abahakorera urudandazwa bakira abantu benshi mu bunywero no mu mahoteli bavuga ko Tanganyika rushobora kubomora Mani Nambona Omar akorera mu kibanza citwa South Beach cyakira abantu benshi baje kuhidagadurira bafata akayaga ka Tanganyika numwe mu bayaze n'ijwi rya America.
Cyebwe nkuko bivuze maze iminsi turi mu ngorane nyinshi cyane z'amazi ariko kuvyukuri nk'ibyabaye nko ku munsi wejo na karorero byabaye ejo twaraboneka neza yuko ari ngorane dusangiye n'igihugu cha Congo. Rero ico dusaba leta nuko bogerageza bakavugana ni nababanyi ababanyi cyane cyane igihugu cha Congo kugira barabire hamwe izo ngorane. Rero dusaba leta rero ikintu ishobora kudufasha twese dukorera ku nkingira za Tanganyika n'abahaba nuko leta ishobora kuvugana n'ababanyi bagatorera inyishu ico kibazo vuba vyihuta ko agahombo ni keshi.
Uretse nayo no ku maplage n'amazi asanzwe hari risk canke ingaruka mubona ugiye hatagikotse vuba
n'ukuri ku muvuduko w'amazi wazamanye ejo bibandanije gutya turabona yuko nk'izi quartier zo nga nka quartier asiatique avenue du large zishobora kumererwa nabi cyane.
Umushirangaji Deogide Rurema ajejwe bidukikije yishikiye ku kiyaga Tanganyika kuraba ingene ibintu byifashe yakira neza ibisabwa n'abanyagihugu ashikiriza ko leta y'u Burundi itareza amaboko.
Murazi yuko kuva muri 2019 2020 amazi y'ikiyaga duze cyane kushika ku metero zishika amajana 2076 aho ibi bintu twabiheruka mu mwaka w'1964 aho amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze n'ibintu bisanzwe bikunda kuba n'imiyaga iza mu kiyaga ikaza ari imiyaga myinshi cyane maze igatuma amazi aca ahungabana duga.
Umushikiranganji Rurema arongoye ubushikiranganji bw'uburimyi ibidukikije n'ubworozi atangaza kandi ko mu ntumbero yo gukinga impanuka no gukingira ibidukikije abahawe impusha zo kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bagiye kuzakwa.
Tukiri mu Burundi, ikigo cy'abashoramari Chambre Federale de Commerce et d'Industrie na Ministeri y'Ubuzima bakoze inama yo kurebera hamwe ibibazo biri mu bucuruzi bw'imiti. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Ishirahamwe Ponari ingurira imiti ku butaka bw'u Burundi rikaba ryashinzwe n'abagwiza tunga b'Abarundi hamwe n'Abakenya rikora ubwoko bw'ibinini n'iyindi miti 33 irimo y'ububabare y'umutwe ivura malaria n'amantibiotike. Mu kiringo cy'umwaka rimaze rikora n'ubwo leta yemeza gwiza tunga kuzana imitahe ryemeza ko ryahuye n'ingorane zitandukanye harimo kubura amafaranga y'agaciro. Keri Marie Ariteka umuyobozi w'ubudandaji muri Pona
ibibazo yagiye irahura nabyo harimo cyane cyane concurrence déloyale no kuvuga aho duhura n'ikibazo cy'uko imiti yacu dukora ushobora gusanga ifite igiciro kiri hejuru gato par rapport n'imiti iri ku isoko aho kenshi utaba uzi mbega uwo muti uri ku isoko urakwiza ibyangombwa. Turi ko tugira competition n'abantu bafite imiti ya karite nk'iyiwacu hakaba n'ikibazo cy'uko matière première yacu dukoresha ishobora guteba par rapport y'imiti tumazemo ya covid. Ikindi kibazo dukunda guhura nacyo ni ikibazo cyo kuronka amadevize katugora hamwe usanga twacerewe mu gushyira imiti ku isoko kuko natwe twategeye kuronka amafaranga y'agaciro. Nicyo kiri mu bibazo nyamukuru Pona yagiye ihura nabyo bitangura.
Mufaso niteka jeje ubudandaje muri Pona nemeza ko kugeza ubu bihigoye cyane ko Abarundi baronse imiti byoroshe.
Ikibazo cy'uko hari igihe abantu bamaze kwidoga yuko baba babura imiti ego biramaze kudushikira kuko umwaka wa mbere ntiwari woroshe bivanye n'ibibazo navuze byo kubura amafaranga y'agaciro. Ariko dushaka kubanza kumenya ko u Burundi atamurundi yidoga ngo yabuze umuti Pona iri kwirakora mu nyuma yaho marché y'u Burundi maze kuronka imiti ikeneye tuzokunguruza tugende no kudandaza hakurya y'amazi.
Muri kazoza ishyirahamwe Pona rimenyesha ko rikeneye gukora imiti myinshi kandi bizi bisabwa kugira ngo abanyagihugu b'Abarundi boroherwe.
Dushaka gukora umuti umurundi wese azonwa akishimira yuko tingahi iwacu mu Burundi turakora umuti ntiturinde kurindira yuko imiti iva hanze twebwe kandi Abarundi dushoboye. Donc icyo turushije abandi ni uko twebwe turashoboye gukora umuti mwiza uwa ku mafaranga umunyagihugu wese novuga ashobora kuronka. Twebwe ntitudeye ingufu ku bantu bavuye hanze ntitwebwe nyine Abarundi dusegeza kubyikorera kandi dukeneye gukora umuti ufite agaciro umuti mwiza.
Kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hiriwe hakoraniye uruganda rw'abari mu gizata cy'ishyirahamwe ry'abagwizatunga berekewe n'ibijanye n'imiti. Hari mu ntumbero yo kurabira hamwe intambamyi n'amahirwe bishoboka muri ico gisata. abanyagihugu bakunze kwidoga ko bataronse imiti ku rugero bavyifuza ko harimo mbere n'abakozi ba leta bafite ubwishingizi mu ntango z'ukwezi kw'icumi 2020 ishyirahamwe rya leta mituel ijejwe kuvuza abakozi ba leta n'abikorera utwabo akaba ari naryo rya mbere rifise abanywanyi benshi mu gihugu ryagabanije imiti ritanga rikura ku 2020 rishyira ku 8,826 ingingo yaneguwe cyane n'umuvugizi w'urwego ruhana inyungu z'abagwayi mu Burundi Sylvain Habanabakize
muri Simaputo nako iki gitari cyo gihe cyo kugabanya amafaranga barihira abanywanyi babo kuko bica bibavuna turi mu gihe cya COVID-19 aho tugomba kwitwararika amagara yacu kandi muri kino gihe cikiza cya COVID-19 amikoro y'abarundi n'amakungu ntashimeye kuko imbibe z'ibihugu zugaye hamba gatatu tuvuga ko gitari cyo gihe iyo ngingo isohotse mu gihe hari imyidogo myinshi y'abanywanyi ba mituwere ko abakozi b'iryo shyirahamwe batabaha imiti y'amaspecialite abaganga baba bandikiye iyo ngingo izozana ingaruka mbi cyane kuko iyo umunywanyi bamwandikiye umuti arwaye akajya muri farumasi akasanga umuti waraduze kubwo amahera bahora bamurihira bayapunguje umurwayi ashobora guca aheba uwo muti kubera mikoro abaye make ugasanga arasinzikaye mbere no gupfa arapfuye
waseruka ubushikanganje bw'amagara y'abantu ntiyashimye kwishura ku bibazo vyamenyesha makuru kugira hamenyekane urugero rwo kwijana barundi baronswa ko imiti mu gihe baba bagwaye banayikeneye uko rungana eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
ishirahamwe ijeafi rishinzwe ibikorwa by'iterambere muri Fizi Itombwe muri Kivu y'Epfo riherutse gutanga ibikoresho by'ubuhinzi bigizwe n'amasuka n'imbuto zo gutera ku bahinzi 300 bo mu nkambi ya Lusenda iherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vidaste Ngabo yavuganye na bamwe mu bahinzi bo mu Lusenda nyuma yo guhabwa ibyo bikoresho by'ubuhinzi
mbo uyu munsi harishira hamwe gitwaje afijari yaje kudufasha ko impunzi zahangaha mu Rusenda mbo bakabadufashije n'imfashanyo igizwe n'irozware isuka n'imbuto ziri ubwoko butanu mbo imbuto ya mbere ni gitunguru igarama 20 ishu igarama 20
kuba turi ngaha ku isi ya Rusenda ko uyu mwaka tukabona bapokeje amasukana marozware turabishimye sana ikintu twabonye ari uruhendo ruhari imbuto zirakunda gufata nk'izi z'ibitunguru n'amasho kesha abantu barafumbira amakopo n'amakopo agahera mu ituta bari kuraba kazokongera ikintu bita imbuto tukaronka ifumbire tukaronka ipomo yo gupoma n'imiti yo gupoma bijya baduhaye nabo ndi bari bagize neza kubera ko bari baje hageze kuko ni gihe kirimo uguhinga twari dusanzwe duhinga kugukotesha no kuvuga nko kuyu mwanya nubwo abiduhaye bamwe muri twebwe ntidufise aho kubitera kubwo bukene tudafise aho gukotesha birishira hamwe cyo bakizima nuko bari gutangira bakagaruka karaba kujya dukotesha bakaduha amahera yo gukotesha imirima kugira turonke aho dushyira imbuto baduhaye
je ni muhinzi wo mu nkambi cyo gusa ikintu turashimye ku bintu bari kubanaduha lakini ikintu tubuze niko batubwiye ati turondera hano gukota hanyuma baduha amahera turiye kugira ngo turime mbo hanyuma baduhereze n'ifumbire kubera abona inyanya zisaba ifumbire inuzeye ibitunguru bisaba ifumbire nene iyo fumbire tutayirose uva twayikura hehe twasaba rero ko badufasha iyo fumbire kugira ngo baduhereze n'inuze n'imiti yo kuza turayipoma iyo miti dupomesha ibyo bintu kubera inyanya utazipompye zifatwa n'ingwara no rudapompye bifatwa n'ingwara kugira ati badufashe n'iyo miti yo kugira
erishira hamwe ryajere nga mu nkambi mbere nkaje n'ijya mbere ndose ishira hamwe riza rifasha n'ikintu na kimwe kuvana bere mu nkambi nta kintu ndafashwa ogeze uno munsi bafashije baduhaye rozware baduhaye amasuka
ubu ntago byarimeze neza umuntu yipfuza utuboga katura yipfuza ikintu yorosa katura mugo kwa amashamo yatunganiye mu byukuri aje kudufasha cyane muri iki gihe turi mu buzima bugoye
ibi kabisa twoshima kuko byo dufasha turavye ku ruhande rw'amapokezi ubu nta mafaranga tukironka ashobora kuba yodufasha turonki dorale zitandatu nizo ntiyofasha umuntu ahubwo bofuma baza badufasha nk'utu nyine tukaza turima basi tukarakuno twoba kuko n'umundi ho twofa n'abana kuko nk'ibi twurima basi mu mezi atatu ugasanga urafashije nk'umuntu ariko icyo bofasha kabisa bodufashe ifumbire kuko ibi bintu babiduhaye nk'ibi atafumbire dufise nta na kimwe tworonka kuko ibi bisaba yuko nkitoma nk'intuze nk'ishu zisaba intuze idawe ni ikintu gikarigwa cyane cyane n'ubukoko kwa bisaba dufashije ni byiza ko bari batwitayeho byo dufashije mu minsi kumbere n'umubanyi yosanze rwa dutetse afisi nzara nawe akajyaho ariko atamadaba n'ubundi nta kintu
twege nk'abarimye bo mu rusenda babarefije ugiye kudufasha nko nk'aka karozware na marozware twari dufise kandi turakunda kurinda ibintu byirengarenga matomati bitunguru inyanya boni suka nayo nyene kugira ngo uronge isuka isuka zirazimbye gose isuka igeze ku 2008 mere turashimye gose irishira hamwe kubera igiye kudufasha utuntu nkoto natwe tugiye gushira mu nguvu kuko bizodufasha gose nitwaronga umwimbu uzodufasha muri iki giye tutarapokera ugasanga umuntu uko udandaza ututurengarenga ukaronga mahera ukagura gafu cyangwa ukagura n'utundi tuntu twingeneye kwa to munzu.
Igihugu cya Tanzania cyatangiye kwimurira bimwe mu bikorwa byakorerwaga mu nkambi ya Mutendeli mu nkambi ya Nduta biri mu rwego rwo kwitegura gufunga burundu iyo nkambi ya Mutendeli bitarenze ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin uri muri Tanzania.
Ishirahamwe Croix Rouge rikorera mu gisata cy'ubuvuzi mu nkambi ya Mutendeli ijyo ribaye ijya mbere muri iyo gahunda aho gimuriwe mu nkambi ya Nduta. Iryo shirahamwe risimbuye ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ku mavuriro mato mato ari mu nkambi ya Nduta zone ya mbere y'umunani no muri ya 12. MSF izobandanya ikorera ku ivuriro rikuru gusa. Ubujejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania mu biro bito byo mu ntara ya Kigoma bwana Nation Joel Makundi yabari impunzi yuko leta itanguye kwimura amashirahamwe inyuma yaho impunzi zituye mu nkambi ya Mutendeli izobanza kwimurirwa mu nkambi ya Nduta mu mpera zo kwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2021.
Vituo sasa vya afya vinahama kutoka MSF kwenda Zedipo.
Amavuriro mato mato yahora ahagarikiwe na MSF tuyimuriye mu ishirahamwe Croix Rouge. MSF izosigarana ivuriro rikuru gusa.
MSF watabaki na main hospital.
Mulio nama waserukiye Croix Rouge bwana Julius Kejo yavuze yuko mu ntumbero yo gukemura kibazo cy'ubuvuzi no kugabanya umwidogo ku mpunzi zidogera ubuvuzi budahagije bazoca batanguza irindi vuriro rito kugira ayo mavuriro mato mato agere ane mu nkambi ya Nduta.
Niseme kwamba sisi Tanzania Red Cross tuko committed kuhakikisha kwamba tunaendeleza huduma za afya katika kambi ya Nduta.
Vuge yuko kwebwe Croix Rouge witeze yuko tuzokora igikorwa cyacu cy'ubuvuzi neza. Bagenzi bacu MSF baduhaye amavuriro mato mato atatu ariko twiteze yuko tuzoca dutanguza n'igiya kane mu ntumbero yo gukemura bihagije kibazo cy'ubuvuzi mu nkambi ya Nduta.
Yote hiyo ikiwa ni kwa lengo la kusogeza huduma karibu kwa jamii ya wakimbizi wa Nduta.
Naho leta naser ifite imigambi myinshi kubijyanye n'amagara y'abantu ariko ikibazo cy'ubuvuzi ni kimwe mu bibazo bitarakemuka mu nkambi z'abarundi zitandukanye mu gihugu cya Tanzania kigatuma mwidogo dahera kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri izo nkambi. Kubwizo impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutendeli zifite icyo zisaba.
Aya nk'ubuvuzi cyo kwosaba kubosha ibisata byose bivura ingwara zose.
Twasaba ngira uko tuzana indi vuriro tukaraba ibintu ko byohinduka.
Dusaba yuko twogirane bo dusabira yuko abo baganga bogirane umwete wo kuzabara kwirikirana abantu icyo umuntu wese acaba yipfuza kugira ngo bamukurikiranire kugira natwe tugirene kitugirira akamaro mu buzima bw'iwacu.
Kirwosaba kabisa ijya ngwara baba uba wiganye tusaba yuko bacha baduha umuti nyene bijyanye n'ijya ngwara ubuvuze ko bakuboko batwakira neza nk'abandi.
Mu bitigi bitangwa na ASR impunzi z'abarundi zisigaye mu nkambi ya Mutendeli zirenga gato 2022 umugambi wo gutahukana biyandikishije ku bushake bwabo urimo kubandanya kugera ku itariki 30 zo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimwo. Abazoba bataratahukanwa bazoca babanza kwimurirwa mu nkambi ya Nduta kubera leta itegekanya kuzokugara burundu inkambi ya Mutendeli. Kuva mu nkambi ya Mutendeli iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tumo duteza matwi ahantu dusoreje amakuru yacu kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edir Gwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.